Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 lamikama ngingo MC Polobas bathu fuza fulela mashema ahlangathi azoshumayela upropaganda yasabeka bathi sixhibiza singasuka eraperapha ngoba raphelolo fa into menza abaqede bale wabonke babuya babuza abantu maPolo bakwenze njani wakadla ngeenduku singayiphete lento kuzalwa ebukhosini kwesinye isikhathi yithi ke vela iqedwe inkosi nami ke ake ngokhele kuleyo umlilo ngalesi sikhathi ningizima Africa sikwaZulu Natal esifundazweni esidume kakhulu endaweni yase Newcastle lapho khona ekunenyanga ethi mayilapha ingagcini ngokulapha abantu ekuthiwa bayiziguli noma banalo ulwazi lokwelashwa noma lokwelapha uphinda laphe futhi nabanye odokotela esibababaza umhlaba wonke jikelele ngalesi sikhathi isikakhulukazi lo dokotela obugabe ngaye nayo lashwa yiyo lenyanga sesesikhodlo lesikhulu ke kwamncwabo uyahlehla la endaweni yase Newcastle eduzane nje kakhulu nenyama police station noma ke ngithi nje esigodini saso sizweni dokotela omkhulu asikubingelele emzini omuhle okhanya umbalo sasibhakabhaka kusho ukuthi ubungcwele into ekhona la ekhaya kanti futhi namakhamba akhona sithola ukwamkeleka mhlambe sikuphi ithuba uqala ukubingelela ke ababukeli beSiyaviva TV 1 bese ke emva kwalokho samkela emagcike nakho ba
Hayi uye lo mncobo uyahlehla engifuna ukunihlebelela khona nengifisa ukukusho ngiyafisa nje ngisazondlula lapha noPolobasi siphuza itiye kwesigezelane sihlambulule le ndaba kamncobo uyahlehla babukele emakhaya ukuthi maPolobasi uyithatha phi le ngiyabingelela emakhaya
Sijabule kakhulu ke ukuthi wena uzolokhu landelela le kule video asinxenxe sinxuso ukuthi please subscribe make sure ukuthi ya subscribe awungagcini lapho zihluphe ngokuthi inombolo esizokufakela zona la screen sika dokotela ushayele dokotela ke uke thakasele kakhulu ukuthi athole nje abantu abazothi thina sesikulungela ukuza kuwena kunemibuzo eminingi ongaphenduleka kuyona kepha kuyona yonke into ongakwazi ukuyiqeda ocingweni wena ukubuza ama direction bese uthola ukuthi lento ofisa ukuthi akwenzele yona uyakwazi ukuyenza uzobe sethi ke sondela kwesikhathi ungalithola libanjusha abasizi angazi sizofundiseka la ikwese Newcastle kwamncwabo ke uyahlehla udokotela akasithatha sifaka ngaphakathi angazi noma samukelekile
hayi namukeleke ngendlela isima ngiyazi Polo bathi ngikwe ngathi einsuku ngicabangela laba asebebadala sebekhulile ogogo nabomkhulu abazali ingane uthotha isabuye ekhaya kade ngikhuluma nje kwenye channel ngathi bona Polobasi uma ngabe engaba namandla ukuthi ifoni yakhe ichargekile akavele abhaze athi please call ngizobe sengimshayela ngizomshayela only maku ugogo noma kuumkhulu ukuthi nami simithane endleleni nomuntu omdala ukuthi cha asiviki inhlupho Polobasi la ekhaya into nje enkulu singakaqali singakenzi lutho nje engingakubinge engingakwemukela ngalo maye inhlupheko ngiyayizonda maye inhlupheko angifuni nokuyibona ngingavuka ngifile nje mangingathiwa ngingabona inhlupheko engingakusho njoba nje ubuka kuleli page noma njoba ubuka njoba senza lokho esikwenzayo manje ngiyakubuka nje nawe lapha ekhaya hayi kumnyama hayi uzodela hayi Polobasi uzodela uzodela ngiyakubuka ngisho izingane ehlezo izele ayisabunyisha ekhaya hayi shaya nje kule number le sizoyiveza nje laphansi sizoyiveza ushaye kodwa mawumdala noma ungenza u callback nje kodwa futhi ngizokuza ukuthi hayi ke cha ke lo ke usedla uhulumeni bese sengingaxoxa na kodwa only mawondlwa uhulumeni Polobasi
sibonga kakhulu kwamkeleka kuleli gceke umuntu engancoma nje indlela udokotela avathe ngayo noma ke agqoke ngayo kepha kubalekela ukuthi sincome nekhwela elingakaze lenziwe inyanga I know na ukuthi njoba sila kwamhlabi yalingana baninga othasi yasebenza ukuthi hayi nami izalukwazi zingangiphaza nami nginayo leyo khele cha kuqalela naku umlando uqophekile singene ngaphakathi sibona ukuthi kwenzakalani thank you siyabonga sikubingelele umlaleli sikubingelele nawe umbukeli lapho ngasekhaya lamigama ngingo MC Polobasi sesibane sangena ngaphakathi ke njengamanje njengoba umuntu ebelokheshile ukuthi ke ukwamukeleka kwakhe kuyobonakala ngoba sesifike la uvuthondaba sesesigodlweni esikhulu ke sise Newcastle endaweni yaso sizweni ngaphansi ke kwadokotela mawuthando ngasho ukuthi uprofessor umncwabo uyahlehla iningi labantu ke limazi ngemisebenzi emihle ngakho ngiye ngakugalula noma ngisakusho namanje ukuthi umlando uyiphindisibili bheka ngoba ukuba khona kwethu la
kusho ukuthi nabaseke babakhona phambilini bayasho ukuthi inqophamlando le ngoba kwaqopheka umlando nasempilweni zabo phambilini namanje futhi usaqopheka ngoba kuthiwa akekho ofika la bese phinde ahlupheke engangena ehlupheka kodwa akaphinde ahlupheke ngoba lo dokotela into ayinyanyayo nayizonda kakhulu inhlupheko emzimbeni nasempilweni nasemndenini womuntu. Dokotela omkhulu sekubingelele sikwamukele ku Siyaviva TV 1.
Angibingelele nakubabukela ekhaya, nakuloyo, ngiyabingelela. Nakuloyo nomama Pholoba ohlupheke kangakanani. Ngithi nje angiphumuzuzwana, ngithi hayi sawubona. Sawubona mama, sawubona baba, sawubona sisi, sawubona nawe bhuti owalobola wangaqeda. Ngithi sawubona nawe kubhekile.
Udokotela umngcobo uyahlehla uma ingayihlukanisa kwabanye odokotela yini umehluko kwena?
Pholobasi ngeke ngithini umehluko nje kimi hayi yabona nje angibethe nje kanjeni emzimbeni ngikwe ngasho na kuwe ngathi inhlupheko ngiyayizonda futhi angiyithandi iyiphandla nje lizi ngolimuke olunye olujwayelekile baye bathi abanye abafuthi hayi umnqwambo wami lethani umnqwambo mina nginqwambile nje ngiqedile nje ngoba nganje Pholobasi
ngokuwe uyilaxari nje ubiza ugcwebezela unje
Pholobasi nginqwambe nje ngiqedile ingani labafuthi laba abala bayazi le ndaba labafuthi laba eyintorha nabo bayazi ukuthi kufanele ukuthi sibuke isikhathi esikuso namhlanje nesikhathi esiphila phansi kwaso kodwa angikupromote ukuthi kwenze ungakwazi
yes
mina ngikwenza ngoba nginemfihlo yakho and ngiyakwazi not ukuthi ngiyenze nje ngiyafisa futhi ukuthi nomunye nomunye uma ungakwazi ungakwenzi uma ngabe ufuna ukwenza kubuze sokuchazela
Dr. Umngcwabo uyahlehla uhlephlele kafishane koqala ngqa ukubona namhlanje kade ezwa ngawe ezwa nangemsebenze emihle babona futhi abantu abaphuma la ekhaya ukuthi babuya sebecwebezela bekwazi ukukhomba ngophakathi isikakhulukazi abantu abakutusayo nabancinxa abancomayo ngendlela esimanga abantu bamathenda bathi bayawatitiliza ungafunga ukuthi awudamatise market ngifisa ukuthola lento ethi njengoba ngingakwazi noma loyo muntu engakwazi wena ungubani sithathe from grade R mayikhona indlela kodwa kafishane
awuthi nje ngizokuthi nje jwaqi ngizokukha phezulu mina ngiphumulane igama ubaba nomama bathi nabe ngithola ngo 19 angisaboni ubhalekeni la ikhalendini kodwa ngo 19 mabe ngithola bathi bathola uphumulane uphumulane ngwakadlamini ngokwesibongo bese ke la endlini thi umngcwabo uyahlehla ngizwileke ukuthi ke umngcwabo uyahlehla futhi ke hayi ukuthi umngcwabo uyahlehla ngamthola nje iphashini kudliwe iphapho umuntu esesuthi ke iphapho gcine ke seselibiza cha lijulile nguphumulane ngwakadlamini ngikhona ngila eNewcastle njoba silana nje sisekhaya nami sisekhaya angiqhashile hayi angiqhashanga
uyena noma flat
cha angilapheli emqhashweni ngikhona impela nje ngila ekhaya kuneyingane kunanonkosikazi nangenhlanhla enkulu kweseuphinde walanywa kodwa nje ngikhona ngila ekhaya
alivaliwe isango
hayi
ngilanywa nakhona
hayi isango likavalwa ngiyafisa nje ukuthi cha likavalwa
Dokotela omkhulu sithathe usibeke sibona isigodlo sakho sihlobile ngendlela eyisimanga hlasimbe kungani uma ufika emzini wenyanga ungezofica ukuthi nje khona uice cream khona ifridge bese kuba khona incwadi namapeni kuhle kwadokotela lo wesilungu kunina sibona kunezinto ezahlukahlukene ezinye zazo sisaba kwayikhomba sisaba kuzithinta asazi noma ziyabukwa noma sibukwa kepha wena uzosicathulisa sibona i-decoration inhle kakhulu ngokwesintu la ekhaya
cha yinhle njoba usuchazile ukuthi kuba namapeni nanani angithi ipeni ulanda obusuku ufuna ukubhala ithisho uyisebenzisa ngoba nakhona nje ubona nje ukuhelile nakhona mangithi hayi bo sanibonani Njoba futhi na ungenile angibacelile ngathi hayi bafuthi kunabafuthi la abazofika bazokwenza lo msebenzi bangaphazamiseki kusho nje njoba sikhona sihlile samukeleke ngendlela eyisimanga
Hlasimbe ukusicathulisa kafishane kungani enyangeni zikhona zizonke indoda thizene sikhathele inhlupheko engathi ngifuna ukuyijwiba kulo dokotela ungafanele kube ukuthi ikhetha la ekhaya
ngiyayithi ke mina Pholobas mangabe ngikhuluma lebantwini ngiyengiba ngibe nabo noma sihlangane nabo sisizana into nje yami engaba nayo ukuqala nga ngathi mangabe ngithatha lo msebenzi ngathi nokoda ngoba ngokweminyaka bengisemncane ngathi ngiyafisa ukuthi wonke umuntu ophuma kulesi sami sandla ahambele kudini nenhlupheko inhlupheko nje into engiyisaba engingayiqhakambisa nengingasho ngisho ngivuka noma ungangivusa ebusuku ngokuthi hayi kahle ukukhuluma ngani uthi uthi uyahlupheka naye kahle awuthi sisuse khona kuqala bese siyakhuluma
abantu abalasho wena babonakala ngombala
hayi ngombala bhuti ngombala nje futhi ngombala ingani pholobasi uselapho nje imbaleni ngiyathi mina ngiyayizonda lento ukuthi uthi udayisa icorrigate kodwa amazinyo akha yelo hayi bese kanjani nje nawe mawusubuka hayi ngidayisa icorrigate kodwa amazinyo yelo
indle gagi yanethe
hayi pholobasi kwakukudala lapho indle ifuna ukuthi ivalwe nje ivalwe mawusendlini ukucaca ukuthi usendlini mawuphandle ukucaca ukuthi uphandle kungathi hayi phela hayi ngiyakusaba lokho
asibuki lifestyle yakho kafishane sikubona ugqoka kahle kepha uyilahlile izinto zethongo ngoba indlela onqwambe ngayo uyayichaza ukuthi iseyintweni but siyawubona umqhele ekhanda akugcini lapho sikubona uhamba ngeemoto ezinkulu esakhula ezinye zazo sifisa ukuyigibela uyigibela uyishintsha kuhle kwamasokisi esicabanga ukuthi zolithola ithuba lokuthi ukwazi ukubavezela abantu mhlasimbe kungani wena ungafani nalezi nyanga zesimanje manje eyidila kakhulu nokuthi ke njoba ithola ithuba lokwenza imali bese ziba neimoto inqwaba kepha la ihlala khona nkosi yami yexhokovani thina sifuna isithabathaba somuzi and siyatshela ukuthi sisazosuka siyobona esinye ke manje kuthiwa isithabathaba thina bese senele la but ngifuna ukuthi uyilinke ilifestyle yakho kungani ukwazi ukubalansisa lezi zinto zombili
into yenza ukuthi ngikwazi ukuyibalansisa ngikhule mhlawumbe ngihlupheka njengoba ngithi inhlupheko ngiyayizonda futhi ke neimoto kahle kahle nokuyikhetha ngiqale nje kwesami isikhwama ngiqale nje kimi bese kuba lento ngiyayi ngizwe kuthiwa ke inyanga izelaphi
yes
angisho ke bafowethu nonke emhlabeni wonke ezweni lonke angisho ukuthi ngiyaphikisana nalokho kuhle futhi ngiyakuthanda sizalo kushunjalo kodwa ke mina ngi against lokho ukuthi kuthi inyanga izelaphi ngeke ukuthi ngizonikeza wena amapholo umthotho obambi lotho mina nje angaze ngibambe nehashe lodwa nje manje ngiyakwesaba ke kodwa angithi ngiphikisana nesisho esizalwe sikhona ngiyasivuma kodwa nje ngifuna ukuthi yonke into iqale kimi before nginikeze omunye umuntu
asithi halamuzi kepha sigxile ngokuba ungodi ngoba siyabona sihlangene nongodi mawungathi khali khali gabi gabi iziphi izinto gabe ngazo la ekhaya siqale ngezifo size sifike eintweni ezikwazi ukwenza abantu bedlondlobale
mapholoba njengamanje nje ngizovilapha ukuthi sehlukanise njoba ngithe nje la ekhaya sizonda inhlupheko ngicabanga ukuthi noma ngabe yini ephethe umuntu emzimbeni angayithandi kusuke kuyinhlupheko ngidwozala
uzokwenza into yamehlo
hayi pholoba kanti ukhuluma nobani mapholoba angifuni nje ukuthi sicaze ukuthi ke la nala kodwa nje ngicela ukuthi sikwembathise nje ukuthi into ongayithandi wena kuwe mina ngithe inhlupheko ilethe ke la ke leyo nhlupheko sibonte siphuma kanjani kuyo
professor kwenziwa yini ungabinomona uthi kuyofanele kube uwona kuphela ungqoshishilize phezu kwamakhanda ezinyinyanga nazo uyicaphunela inkeshiza
angithi mapholoba ngithanda le nto abathi into enhle mina nokuthi siphile kahle futhi ngiyalesaba mapholoba lele ngiyayi ngilizwe likhulunywa mhlawumbe likhulunywa bathi abantu hayi ngiyinkosi kanjani kanjani hayi ngiyakwesaba mapholoba ngoba hey hayi mapholoba kodwa nje ngifisa nje ukuthi wonke umuntu man wonke umuntu futhi mawusuphumelele musu kufuna ukuhamba emakhanda abantu ngokuphumelela kwakho ubukela abanye abantu phansi cha ngifuni lokho mawubukela omunye umuntu phansi nje kimi hayi hambele kudini ngoba mina ngithanda umuntu ongcono ukuthi siza omunye umuntu so kuze uzokhunjulwa noma futhi uzothandwa abantu ukuthi kungalambi umuntu oseceleni kwakho kodwa uphethe lonke uhlobo lwemali uthokoziswa ukuthi abantu balobe town ndabezitha obanibani bekuthopha ngendlela abakuthopha ngayo cha singakwenzi uthopheka kamnandi mangabe uthosha umuntu osuthi angikujabuleli nje mina ukuthi umuntu aphakamise izandla elambile esiswini saka ngifuni nokukubona lokho
akafakazele izenzo zenze kuye
ukulekelo
umuntu omakhile
mapholoba
hayi kuyazwakala dokotela omkhulu ke sihleli naye ngalesi sikhathi udokotela ke umncwabo uyahlehla mawuthanda ngambiza ngoprofessor ngoba ke iziqo into ekhona uthi omunye ngingeza kanjani kulo dokotela engingagarantee ukuthi uzokwazi ukungiprotect emsebenzini wami mhlasimbe ukugaba ngokuthi uma uthe wayibona into ukuthi fanele ithi ukungihlalisa ekhaya yini uyiyenza dokotela omkhulu nanga umuntu ufikile la ekhaya selashiwe kepha manje emsebenzini bazodinga into ezifana nezincwadi nani nani naziwa njengabantu nentshopa abantu nenzani nenzani bese uthi hambe yobona
uselapho nje Pholobasi umhlaba wonke izwe lonke nginanayo bafote ngeke ngibasize bangali ngaphesheya kwezilwandle mina noma bekuthi usebenzele umlungu noma busebenzela yiphi department ibuya la futhi mangizokufaka ngizokufaka nje nazo izinsizwa ngiyifaka emzimbeni kuwe bese ngikutshela
ukuthi uveza kancane dokotela
bese ngikutshela mapholoba ukuthi lamadoda engikufaka wona lawo kuze angaphazamiseki
angahlali isidanazi
awuso ushayelani khona manje usuyapholofita kuze angaphazamiseki lamadoda mangiwafake kuwe emzimbeni bese mapholoba ngiyawucela nje 3 days kuya ku 5 days wenzi ukuhlele ekhaya bese ngubhalela incwadi ngithi cha belungu noma department noma ngabe uyi department yipi noma company bani isikole sami lesisala kwaDlamini ngiyacela nisinikeze nje insuku ezinhlanu I mean insuku ezimbili kuya ezinsukwini ezinhlanu ehleli nje ekhaya khona kade ngimenza khona kodwa ke akwenzeki nginikeze engaphekwe ezinsuku ezinhlanu
okay
ngiyaphelela nje ezinsukwini ezinhlanu lingaba lunye libe
phi ngoba phela uyithemba nempande yakho sokuyisebenzisa kuyena
ushayelani khona mapholo
ukukhombandlela uyobusubonakala ukuthi uyalulama nanga
ushayelani khona
ithini into ngalesi sikhathi kune covid noma kune corona Nina njengabala bendabuko wena umbono uthini ezweni nakuhulumeni nakubantu ke abathi bethi bakhohlwa nakufaka izimfonyo lezo Nakunina nini nodwa njengabala bendabuko ukusika nje lithi
Mapholoba ngihlale ngisho ngiyakufisa futhi lokhu ngiyakuthakasela nami ngiyakupromote kutheni mawuzali nje la ke mfaka isamfonyo njengoba ubona nje lapha eminyango kwala ekhaya kuthiwa faka isamfonyo mawungena lapha kimi nami ke futhi makwenzeka iphutha wafika la ekhaya kuthiwa awusiphethe ngimake sure ukuthi cha abakunikeze laba futhi abangisizayo la ungangeni la endlini unqunu mawufika futhi la eminyango kunane sanitizer uphinde usanitize mawubuka nje la umshini wami lo uyafumigate
mangabe
sengiqala nje ngisebenza ngiyayinguthinte lapho uthi tip ufumigate ukhiphe konke okufanele okulwa nezifo ezithile mhlambe kungenzeka ukuthi mhlambe uyimumethe wena noma mina ngiyimumethe ukuthi zingafiki kuwe naku nje kuyaye kungisize futhi emangishayisa ntambama ngushiya uon
usale flash
usale nje wenza yonke into enhle ongayicabanga la endlini ukuthi mangingene kusini kungengene kuphila
abantu abaningi sebabanezifo ezahlukahlukene beza la bezolashwa abanye abaphumela obale eqinisweni kepha kunemithi ethile edinga ukuthi umuntu onoshukela angawuhabuli bese kuba nokugcatshwa okuthile okudinga ukuthi umuntu onoshukela mhlambe ngizolinganisa nje ngonoshukela kuningi kodwa engingakubalula abanye shamanzi abandayo abazwani nayo mhlambe usebenzisa yiphi criteria yokudlula imene njalo ukuze uqinisekise ukuthi lo muntu lapheka ngokuyikho
Pholoba ngibambisene kakhulu naloko uyabona nje lokuthi wazi ukuthi mawuye fike enyangeni meli tucatshwe hayi bafowethu bafowethu emakhaya nina enisiza abantu nina enikule FM enguyo umuntu uma ukuthi akahambiselane nokuthi akacatshwe ngoba futhi kukhona nababuya kwezinye izinkolo mhlawumbe ezingajabuliswa imicabo kuba nendlela pholobasi engiyenzayo ukuthi leli khambi lama ligcine lingenile emzimbeni kuwe kodwa ngendlela alright angibebele nje waphela khona labasizakala ngale lokhu cha angibebele ngiyangithatha nje iglass yamanzi bese ngifaka phakathi whatever ngisuke ngifisa ukuyifaka kuwe ngokugcaba bese ngithela amanzi mhlawumbe singawenza be warm Oh mhlambe singawenza abande kodwa ukubanda lokubuya empompini hayi ukuthi ukubanda lokubuya fridge bese uya nje galakaqa
okay
yonke into isingaphakathi kuwe ngifunga umayele emathunini hayi hayi bopholoba ngifunga umayele emathunini ziyaqala ziyenzeka ngoba wena mapholoba futhi enye into engiyange ngifisa ukuyisho nengifisa nje ukuthi abantu bayazi phela ukulapha nobunyanga buba kuwe egazini Into nje osuku usuyikhiphe ngomlomo mina ngiyafunga ngifunga impela bakithi nala engathatha zonke ke khona izinto akungafuna ukuthi ngibuyele khona ngiyohlaba nje isicathulo ngokuchitha ukuthi hawu naku sengikhuluma into ingenzeki angithi yonke into kumele ibe la
yep
iphinde ibe la mangwe ngafike nje ngabamba ngathi la uyogana lo muntu la uyolotsholwa lo sisi noma lo mfowethu uyokuthola lokhu akufisa kufuna ukuthi kwenzeke emapholopo mangabe sengithatha nje mina sengithi khotha la angithi abanye abantu bathokoziswa ukuthi uma efika enyangeni uphume secatshiwe kanti mina ngokwazi kwami ngokubuka nje sixoxe okuningi kusesekwenzekile
mangabe piwo esilele kuwe
pholobo mkhulu ushayelani khona
kuzobala kahle kakhulu udokotela ngifisa ukuthi mhlawumbe siyikhe phezulu bese simhlebelana nombukeli ukuthi ivideo elandelayo izobe ikhuluma ngeinjula kuphela la khona esobe sifaka imibuzo ethanda ukuthi nanoma ngawumuphi udokotela ethi sizobe siboneke la ekhaya dokotela sibheke emaphethelweni ukuthi usiphe izinombolo nani nani kepha ngiyafisa ukuthi siqikelele le party ethi kunabafundisi abangena evangelini ngoba beyiphiwe lento kodwa mase befike khona ukholo liyawa ngenxa ukuthi okujabulisa umndeni wabo aqhamuke ayikho into ejabulisa umndeni njengotiki ukuthi ubaba nje obe aye kumsebenze eshumayela ivangeli lenkosi lapha ememeze emini nasebusuku at least ibandla liyakwazi ukumenzela ukuthina ngoba sesisikhathini sizokuphila ngaleyo ndlela umnikelo akawutholi ibandla aligcwale kepha lokho emile nalento nomfazi sefuna ukumshiya uthini ngabafundisi abafuna ukuphakama
hayi ngifuna ukuthi bafowethu ayi ay angisho ukuthi ngithini in the name of Jesus yebo kona kunjalo kodwa bafowethu ngifuna ukuthi uNkulunkulu akakubusise ngizonda inhlupheko mangukuthi ukholo likuwe egazini uyangizwa ngithini ngizonda inhlupheko ngizonda nje inhlupheko befundisi bafowethu nonke angifuni ukudalula mina
sizokuzisa ukuthi lo mbuzo ngithema ngihlephula kancane nje ngoba ngiyaphahluka ngathi hayi kusasa siya kule nkunzi esese ithi wendoda elami ibandla limile yilo yamshini mina ngimbiza umshini oyishintshayo abanye bambiza umngcobo yahlehla ngase ngithi no ngizofaka lo mbuzo ukuthi abanye bancintshelani kodwa
abancintshwe phola bazi njenge namanje basenza nje lokho esikwenzayo kunenye inkosi vela kwelinyizwe ikhona nje la
yes
ikhona izosizwa ngiyasabaka ukuthi ya kodwa nje
lapho umuntu isprint
bafowethu niyangizwa hawu niyangizwa akadani ngizwa yini niyangizwa
mhlambe asiphethe ngelokuthi dokotela sibona imjiva noma ke siqale ngokhala khona uyellow khona uwhite khona unavy khona ured khona ugreen iminingi nje imbala khona khona imbala ekhomba ukuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyakhunjulwa mhlawumbe ukusihlephulela kafishane awu esikolweni senyanga nazi iphambano zimeleni thike lamabhayi ameleni
lamabhayi lawa amele khona omunye umfowethu nje owayengisiza ethi hey wemfowethu uyabona ungazenza zonke izinto pholobazi kukhona ukuthi idlozi lakini kwelibheke eceleni noma idlozi lakini liphikisane nayo yonke into othi uyayisho kodwa iinyanya bhuti zezwe azikaze zakushiya
eish
iinyanya zezwe bhuti azikaze zakulahla omapholoba sebethe hayi ngeke kusenzeke ukuthi kodwa lezi nyanya lezi zezwe bangizwa njalo abazinjulu ukuthi ngithini mase ngisho nje angeke zikushiye ebhuti yingakho ke nje ubona kunjena nje kuhlangene kuhlangene yonke la ngithi kuhlangene yonke imimoya la
asiphethe ngelokuthi udokotela anikeza abantu umyalezo wokugcina omfishane bese usiphi izinombolo ba
engikufisayo nje kukodwa lapha ebumnyangeni bafowethu asinga undermine nini mangabe usiza abantu usula okhona musukukhohlwa la usuka khona futhi mangabe uthole inhlanhla yescreen kanje musa ukugxeka abangemuva musa ukugxeka abangaphambili okwenzayo uzenzela wena ngiphi please leyo ngihlaba ngiyihlikiza kubafowethu ngoba yiyona le nto eyayilimaze umsebenzi wogogo yiyona le nto eyayilimaze umsebenzi ukuthawu ingani sabona ubabudlamini umncwebe yahlehle ekhuluma ukuthi inhlupheko uyayizonda kodwa mase simlandela ngilongibhizi ngibishe kuyinhlupheko kanti lo wayekhuluma
noma wayenza interview before mina
yes.
Wayejabuliswa nje igreen lezi agcine agcine sekhuluma into engakazi ayibone kanti cha yiko nje engangidlulisa lokuthi bafuthi asihloniphe umsebenzi bafuthi asihloniphe futhi siphindeni singakhohle ukuthi ukufa lokho kuthi iCorona I mean iCovid 19 isekhona isaphila and isekhona nje isaphila mangabe kwenzeke ukuthi uyathanda ukugcaba umuntu awukuthathe nje na ama ingredients la engipha wona
yes
thathe nje into ofisa kumnikeza uthi awuyikhothe namhlanje akwesingakugcabi sibalekele lokuthintana
yes
sibalele sibone ukuthi singasizeka kanjani bese ngithi ngiyatholakala inombolweni zocingo nazi nje jobani ibona nje ezibhalile la umapholoba ngoba phela wafunda kakhulu yena
073 219 219 3664 6664
Yeah. Bese mapholoba engufisayo ke mnewe.
Hey, ngicela ukuthi siphinde siphinde.
073 073 219 219 no 6 abathathu 666 bese kuba u4 ekugcineni. Ngiyafisa ke mapholoba ngiyatholakala ekuseni ngo 8 kuze kushaye u6 ntambama kulocingo.
Yes.
Insuku engisebenza ngazo ulesithathu kuze kuba yisonto. Umsombuluko nolesibili kuse yamjwa nami ngwe ngasho ukuthi izindlu zizala ikhasi ezithe ukuthi nami ngiyabuke
kunaba nje.
Ngisuke ngibuka ukuthi igloss ime kanjani ngapha? Igloss ime kanjani ngapha kanjalo na kanjalo. Ngiya ngomandeni ngolesibili cha angitholakali. Pholobasi sengivala. Yazi mapholo kunogogo engifuna ukuyiphinda le uthola ukuthi akanawo ne-airtime mhlawumbe ngiyafisa ukuthi
mangabe ngayikhala ikhalile incingo lapha
ngiyafisa ukuthi mangabe kugogo noma ngangibhaza nje acela umzukulu lo abamshiye naye njobe sele nomzukulu nje mapholo bangiyafisa sikuhloniphe inkosi yami lokho noma kuumkhulu njobe sele nabazukulu nje bebheke lo poinando wakho mkhulu awukukhulume nje nami sixoxe sibonisane ukuthi kubuya kanjani kube kanje vele ucele nanga umzukulu mbize nangiya abhaze athi nje star banibani under your network
bese
ethi yeah a call back nako kwabiza kahle biza ngesangisi a call back ngizobe sengiyakushayela only abantu esebe hole poinand
okay
mawunga hole
point ona 60 kuyale
ayi kuya ngale ngaphezulu mangabe ngizwa nami ukuthi hayi ngathi usenganeno ngobe sengiyakuvala ke njalo
okay
cha mana sihlazi phela mangithi ngobe sengiyakuvala ngisho ukuthi ngobe sengiyalijuba ngiyanqamula ucingo awushayelani
Ay hloko sosho uthi inyanga ithe iyamvala umuntu osengalele. Asibonga kakhulu dokotela ukusipha ke ithuba elifana leli loluhlelo esilithula njengalesi sikhathi bekuyi-intro nje amavideo avuthu uphondo lolu sithe salibona aseza and kukhulunywa injula kuphela.
Siyabonga.
Thank you.